Do you walk the talk? Ye show suni ye show ban. The work can be ano ye tie. Say e no kra na say enye no kra. Ntie bia obehu me say me nam ho nwanso so na me nya nwansa wo. Me ye focused. There was a me ye e na me ye. The emfa enkoso emma de. Me mfa madwene enko ho. Nemum the di solution e ba. I din ko absumdwe. E din kabom. Ede impuntu ne nkoso e bade obehunza de nu midi akotire na migena mu yepa
okay abusa fo pani amene na chuchu nkoma no pe on munyamfo Francis Addai Nimoh a ode ne ho asio se nyame yaduma memenda asi ahene e wan pp amanyeku mu se motena sana moto abama no a obeba be ye frank akurafo ede ama party no nda no pe ye ne no e chuchu enkomo
FM 104.3 good to meet you.